wanaume wanangao wa chakula mpangekato uja nukweka usukuru nukweka usukuru miyono.
Food for body. The word of God for the spirit. It's very simple.